What are you doing, buddy? Where'd you go, buddy?
Så nå kan det bli det var i dag.